aha ayɛ wontumi 101.3 so anadɔfo masugua mutie yi edu tam se ya na emre no agye baabia drive 9 tam ne ebe akwam from adwada ekokosi kusiada abra DJ chopper atran adwam na on ofori boatin yetnetra fidi nechi na yadada akopem se ahomachim no num kase bon ebetimi abawa kwam edu tam se dia na ye ahema ebe bi enedru so tie o set me to me boase na me mfidi e wo ha nyina edin awuda ebe yi efri mianka se menua be ma made nyina Louis odi ujuma wontumi multimedia wontumi western diamond tv wontumi 100.9 ewo northern region wontumi ewo baabia ni na saa so na movement tv ewo akla ewo na Louis odi njuma se adwuma ni ewo fidio mese ɔkyerɛ se ɔdi awuda mu nyira ade ekɔ ama yen kasa ni nua ne bibia ne dɔfo ha Louis ɔso dɔpa ɛyɛ indocent amoa Louis se min kanche se oyɛ ne maame oyɛ ne nua ba titiri de wompa ɛyɛ ne dɔfo ba kɔpa wate ho gya ɛnyɛ ye na de ɔka ne se nyankopɔn ɔntu nkwandem na ɔnfia wonya no ɛnyɛ nya 101.3 ɛbɛyɛ ɔba pa ɔwɔ man konkru ga na ase ɔkyerɛ se ufri manso abɔre Amansi West District ɛhɔ ɛna wɔ ɔmɛ hyɛ bedwani ne din de George Obin sanso na DC ne din ɛde owura ɛne owura Mr Kakali ai ɔmɛ hyɛ bedwani ɔmɛ dwuma pa sanso ɛna ɛyɛ DJ Chopper so hyɛ ɔmɛ so no ɔfoa so pa sanso na Jordan so sɛ ɛda sɛ Louis ɛyɛ adwuma ɛwɔ ntumi multimedia nti no ɛna wo hwɛ akuku dama ɛta ɛkyire birthday a Jordan ɛka ho na na sɛ Abapa, uti yenu ya bema na kumadea asembe to planti. Misirao, doho no saasu, ana jume ya fecha. Ma untu mikuransu, eta birthday no, echi. Enti, Indocent Amua, diyeka nise, happy birthday. To yue, efri, wangasa, udofu, ubibia, Louis, odini duma, au untu mi, multimedia. Mi amika se midini, edu ufori, buati nsamu. Se nyumunisi, no wanti minkabima, na.